Kristo wa neema yote imbisha moyo wangu, mifulizo ya baraka inaamsha shangwe kuu, unifute nikupende nikuandame kote, moyo wangu ukajae furaha na tumaini. Leave me.